I'm on the way up. Ayo, genie. They call me badder than mother than motor gun fire. What I want, Simba vampire. Chafu kabisa romba. Asa wombe dada zao Kariyako waje ulaya. Nare nare, wapi wanangu watandale. Chombo ingare, tena chapa isilale. Wanajenga majungu, minajenga vivanda.